Ishirahamwe FVS abagenzi b'abana ryarahimbaje isabukuru y'imyaka 30 irangiye ririko rirakora. Muri iyo myaka 30 rimaze, ishirahamwe FVS ryararanguye imigambi itari mike na cane cane yo guteza imbere abana b'impfubyi n'abantu aho nikora nk'uko bishikirizwa na Space Nihangaza aserukira FVS imbere y'amategeko.
Umugambi wa mbere twatanguye ni umugambi wo gushiraho amakomite ajejwe gufasha abana b'impfubyi mu nabantu aho nikora mu gukingira amateka yabo rimwe bise abasepeye tubitangura turi nk'ishyirahamwe mu nyuma bica birakwira igihugu cyose bica biraja no muri politike y'igihugu igushyiraho ayo makomite ku rwego rw'imitumba yose y'igihugu duca dutangura rero kwiyumvira tuti none hamwe tugize umwana dutwara mu muryango usanze ukeniye ntazoca yicwa n'inzara abana bo muri uwo muryango bo ntibazoca bahohote tugira imana duhura n'ishyirahamwe ryitwa CARE mu 2007 ryari rije gutanguza umugambi w'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana yiswe nawe nuze ni ukuvuga nawe nuze mu iterambere uwo mugambi dusanga uje nk'inyishu duca turawiga duca tugerageza kuwuherereza mu butumwa bwacu bwo gufasha abana b'impfubyi impande y'uduseke baziganirizamo two kwiteza imbere no two gufashanya hagati yabo duca dushyiraho agaseke ko gufasha abana ako gaseke tugatumbereza mu byerekeye kugura ibikoresho by'ishuri abantu baca bararonka amikoro abakenyezi bararonka ijambo barahereduka n'abapfakazi barashobora gutunga abana babo iterambere riza gutyo ariko naho twari tukiri muri ibyo hageze ibyerekeye amagara y'abantu byari bikigoranye twiyumvira yo gushinga amashyirahamwe yo kuvuzanya twayise mitiwere tuzokira twese kugira abarimyi bashobore gutanga intererano yabo ariko bashobore kwivuza umwaka wose dusanga abana bamwe bamwe naho baba bafise ubwenge bwinshi mu ishuri baraheba ishuri kubera ubukene mu muryango ahantu bankakarero ku mwana yari yabaye uwa mbere muri province ya Gitega yose muri cya kibazo cya leta cyo mu mwaka wa gatandatu ariko kubera ubukene acagenda kuba umuyaye tuca rero dushinga tuyumvira tuti dushinge ishuri y'akarorero itanga indero y'akanovera mu byerekeye ubumenyi no mu byerekeye ingeso nziza hanyuma dushe dushyiramo n'abana b'imfubyi n'abantu aho nikora hanyuma co turongera n'abagira neza rero bajya baradufasha mu kurihira minervare abana b'imfubyi
FVS abagenzi b'abana naho rimaze kurangura ibitari bike n'intambamyi nazo nyene ntizabuze zimwe muri izo ngo ni abana usanga batanditswe mu bitabo by'amavuko ibyo navyo bikagorana mu kwivuza
hari ikibazo cyamba kigaruka imyaka yose cy'abana batanditswe mu bitabo by'amavuko umwana atanditswe mu by'ukuri ntabafise ubwenegihugu ni wa mwana niyo yogwara adashobora kuronka ya mfashanyo ya leta yo kuvuzwa ku buntu ni wa mwana atazoshobora kwandikwa mu ishuri abo bana batanditswe mu by'ukuri no mu biharuro by'igihugu bitegura iterambere ntibaharugwamo kuko ntibazwe rero icyo kibazo turifuza ko leta yokoresha ubuhinga bwa none kugira ngo itorere inyishu burundu turafise ibintu byinshi dusaba turifuza cyane gusaba abategetsi b'igihugu cyacu yuko abagira neza bose baje gufasha igihugu leta yo bategeka kwama bashiramo igikorwa cyo guteza imbere imiryango nk'akarorero nta woshobora kuvuga ngo ariko araharanira amateka y'abana ataca ariko arafasha imiryango kugira ngo ishobore kugaburira abana ishobore kubavuza ishobore kubashyira mu ishuri hanyuma mu byerekeye indero y'abana turakenguruka cyane politiki y'igihugu yuko abana biga ku buntu ariko rero naho iyo politiki ihari nta tegeko ritegeka umuntu wese kurungika umwana mu ishuri turifuza cyane yuko impande yuko kuga kwiga ku buntu hoba itegeko ryo kurungika abana bose mu ishuri bapfume n'ibimiburiburi baheza ishuri shingiro nk'akarorero hariho nk'abantu bakira abana bareze mu miryango yabo b'imfubyi ugasanga barungitse abana babo mu ishuri ariko za mfubyi bareze bakazirungika kuragira impene cyangwa bakazirungika gusega mu ibarabara kugira ngo zize zitahane amafaranga zishikirize uwo muntu abareze abo bantu natwe bafata uko babikora hohotera amateka y'abana twabashikiriza ubutungane nta tegeko rihari ribahana
Uwaseruka ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo agateka kazi na muntu yavuze ko mu bushikiranganje bashimishwa n'ibikorwa birangogwa n'ishyirahamwe FVS abagenzi b'abana kandi ko ubushikiranganje bwo gushigikirana buzobandanya bo bafata mu mugongo ibyo biro byo guhimbaza isabukuru y'imyaka 30 heze ishyirahamwe FVS abagenzi b'abana rimaze bikaba byasozerewe no gutanga ama certificate ku bakozi bamaze imyaka 20 bakorana n'ishyirahamwe FVS